ndazigamibanga bagedera karanga muri kizina mu mwese bakunze umugambo ipende zigamibanga zigamibanga ku itariki 13 kigarama umwaka 2009 harabaye inama ya bose y'umugambo ipende zigamibanga mu gisagara cha Bujumbura muri komine Kinindo mu kibanza bita kwiraro hari isaha 2:33 z'igitondo aba baratanguye guha ibyicaro abaje basukira umugambwe ipende zigamibanga mu ntara zose z'igihugu hacyakirwa umukuru w'umugambwe ipende zigamibanga nao basangiye igikorwa cyo kurongora umugambwe ipende zigamibanga mu rwego rw'igihugu. Ibikorwa byatangurwa n'ururimbo ruhagiza igihugu cy'u Burundi ama ururimbo ruhagiza umugambwe ipende zigamibanga hakurikira ijambo ry'umukuru w'umugore ujeje gutegura urwo rubanza ashikiriza uko ibikorwa biza gukurikirana kuri uwo munsi.
Burundi bwacu Burundi.